Molweni kwakho ke igama lam ndinguAkhona. Ndithi ke masenze ke eminye imizekelo edibanisa onxantathu. Uthi umbuzo wethu umlinganiselo we-engile enkulu kanxantathu umkhulu ngokuphindwe kane kunomlinganiselo we-engile yesibini enkulu. Eyona incinci ke i-engile ngu-10 degrees. Uthini umlinganiselo wazo zonke ezi engile? Masithi ke siyayazi ke enye seyingu-10 degrees. Sibize lena ke. Masithi okay, masiqale sisuba unxantathu wethu. Sithi ke ngoku encinci yona ngu-10 degrees. Le ilapha masithi ke ngu-10 degrees. Yeyona incinci ke leyo ikona. Sibize ke ngoku eyesibini enkulu ikona. Sibize ukuthi ngu-x. Masibhale sithi ngu-x. Engile yethu yesibini enkulu ize ke ngoku eyona inkulu ithi ke ngoku umqolo wethu wokuqala uthi inkulu ke le inkulu ngokuphindwe kane kunale inkulu yesibini sithe enye ke ngoku le yethu yesibini iengile ngu-x eyona inkulu ke ngoku masiyibize ngoba ngu-4x into esiyaziyo ke ngoku ngalo nxantathu wethu ukuthi ziyadibaniseka zonke ezikona zenze u-180 degrees. Siyazi uba ngaba u-4x umdibanise no-x umdibanise no-10 degrees. Sizonke ke ezikona zingaphakathi zizawulingana no-180 degrees. Afuneke zilingane no-180 degrees. Masithi u-4x umdibanise no-x ngu-5x. Sithi u-5x umdibanise no-10 ulingana no-180 degrees. Uthabathe u-10 kumacala omabini utsho ufumane u-5x ulingane no-170 degrees. U-x ulingana no-170 ongaphezulu kuka-5. Masijonge masithi u-5 uyangangaphi ke ngoku ku-170 kodwa masiyibale. Ngoba funeke ibe ngokuphindaphindwe ke kaninzi apho u-10 anongena khona. Masiyijonge ke sithi u-5 uya kangaphi ku-170. U-5 uya ku-17 kayi-3, u-3 umphindaphinde kayi-5 ngu-15, uthabathe ibe ngu-2 uhlise u-3. U-5 uya ku-20 kayi-4. Akho nto izawuba intsalela ke. Sithi u-20 uthabathe u-20. Akho nto ishiyekileyo. U-x ke ulingana no-34. Ize ke ngoku i-engile yethu yesibini enkulu ngu-34 degrees. Le ilapha phezulu ke izawuba ngokuphindwe kane kuno-34. Sawuthi u-4 umphindaphinde ngo-34. Iza kuba ke ngu-120 degrees umdibanise no-16. Izawuba ke ngu-136. U-4 umphindaphinde ngo-4 ngu-16. U-4 umphindaphinde kayi-3 iza kwenza u-136 degrees. Sibe sigqibile. Sino-10 degrees, sibe no-34 degrees, no-136 degrees. Sibe sigqibile ke ngoku unxantathu wethu. Iyabona ke ngoku sitsho senze enye. Sinomzobo ke apha. Into endifuna uyenza ukuthi masicinge into ezahlukeneyo. Masisombulele u-x ke ngoku. Ndiyazigqibela ke uba ngaba u-4x ngumlinganiselo wale ikona no-2x umlinganiselo walena. Masijonge ke ngokuba ithini ke ngoku ezona milinganiselo, eyona milinganiselo yezikona. Into abasixeleleyo ke ngokuba le ngoku lo mgca ke ngoku uyahambelana nalona ngesingesi u-parallel. Ngesingesi u-parallel lo mgca. Into esiyoqala ke sizawuyenza kukuthi le migca bathi iyalingana or iyahambelisana uxolo ayilingani. Kwawufuneke ngoku kubekho ke ngoku into edibanisela onxantathu. Masijonge ngoba ngaba ezi engile ayingomgca uyi-1. Ayikho vertical ngesingesi, ayihambelani. Uyakoba apha lo mgca. angeke sikwazi ukuthi sithi i-vertical. Andiyanoba uyayiqaphela ke ngoku, kodwa nantsi into enika umdla. Masiyicacise ke ngoku uba ngaba lo mgca yile migca ke ngoku i-parallel. Yabona ke ngoku iyafana ke nemizobe esiyaziyo. Ize ke ngoku lona umgca u-B, u-BC ngumgca oxwesayo. Uba uyaqhubeka nganayo uzayiqaphela uba ngaba ngumgca oxwesayo, kuthiwa yi-transversal ke ngesiNgesi. Uba ngaba ke ngoku le engile le ilapha, le engile ing-4x, kunyanzelekile ke ngokuthi ibe nayo enye i-engile ehambiselana nayo ekuzawunyanzeleka ukuthi nayo ke ngoku ilingane nayo. U-4x nguloo ndimcaciseleyo ke ngalo mbala upitsho okanye upink. Kulo mgca wethu ke ngoku sinemigca e-parallel, kunyanzelekile ke ngoba u-4x abe ne-engile ahambiselana nayo kweli cala ke ngoku, kwelinye icala leli lalo mgca ungqameleneyo. Yabona ke ngoku le ingaphaya ke ngoku yile kona ihambiselana no-4x. Loo ndithetha uba ke ngoku nayo kunyanzeleka uba ibe ngu-4x ngoba ziyalingana. Siyabona ke ngoku ukuthi le ikona nale ikona inalo-4x nale inalo-2x. Siyabona ukuthi ke ngoku zi-supplementary, ziyahambiselana xa zidibene zizakwenza 180. Loo ndithetha ukuthi ke ngoku kwakufuneka xa zidityanisiwe zenze 180 degrees, zenza icala lesanqa. Uba sithe u-4x umdibanise no-2x kunyanzeleka ukuthi ibe ngu-180 degrees, okanye sifumane u-6x ulingana no-180 degrees. Wahlula amacala omabini ngo-6 uthi u-x ulingana no-80. U-x ke angaba ngo-30, sithi u-2 umphindaphinde ngo-x izawuba ngu-60 degrees. Le kona ke ngoku izawuba ngu-60 degrees, lena yona ibe ngu iphindaphindwe kane ke izawuba ngu-120. Sibe sigqibile ke ngoku.